Sekela mangameli. Imbangela yokwehluleka kwalo hulumeni inkohlakalo nokuphozonyelwa kombusazwe izinkohlakalo ngaphakathi nangaphandle ku ANC. Ngakho-ke ungasitshela siyilendlu yomthetho. Ngomthelela kaZuma kanye namagupta akhe emnothweni kanye nentuthuko ebonakala ifadabala kulelizwe. Point of order yanike le, asifuna point of order, uhlale phansi. Nama jazza
ye. Kukhona i-point of order, Mama Khaoli.
Ayikho.
Ikhona, Mama. Yes, honorable member, what's the point of order?
Somlomo, besicela ukuthi ilunga elihloniphekileyo, malibuza umbuzo kusekela mongameli, liyenze lokho ngokuthi malikhuluma ngamalungu endlu noma umongameli noma usekela mongameli arefershe kuye ngendlela eyiyo efanelekile. Sisacela nje ukuthi alungise lokho. Siyabonga.
Yebo. Kunjalo Mama Khawula, uma ukhuluma ngamalungu ahloniphekile endlu usho kanjalo ngoba umthetho wendlu, umthetho walapha eParliamente wenza ukuthi kufuneka sikhulume kanjalo uma sikhuluma la kulendlu, sikhuluma ngabantu abasebenza lapha.
Awu ngiyabonga wesihlalo lapha phambili. Ey awumhle kulezi insuku. Aneke. Angaze nje ngikhulume mina ngolokhuzana ngomangamelweni. Ngikhuluma ngoZuma ubaba kaduduzani.
Mamkhweni.
Ulimoshile lelizwe ngokuletha amagupta.
Cha mamkhweni. Ngicela ungene.
Nemali iphelile.
Cha mamkhweni. Musu kwenza kanjalo mama. Ngicela ukhoxise konke lokho okukhulumayo. Ngoba njengoba ngisho nje uma ufuna ukukusho kubeke ngendlela ngalento esiyibiza isubstantive motion. Ukubeke konke lapho ucacise. Kodwa hayi ukuthi uvela usuku
nje. Point of order, speaker.
What's the point of order, honorable Mente?
Umbuzo ukhona uyabuza ukubana ngaba igalelo labo ekubulaleni i-economy yase South Africa lithini, ithini imbono ka deputy president ngegalelo legupta zigupta zonke umuntu uyazazi bazikhona eSouth Africa.
Yebo.
So akuna substantive motion efuneka
ikhona substantive motion.
No, that is why iEscom ihleli apha ihlela phePalamente isenza i
honorable Mente. There is a point of order on the basis of what the honorable Khawula is saying. Mm-mm. And she is being corrected based on that point of order. That when there is something she wants to say of the nature that she is raising, she must do it correctly according to the rules.
Speaker, the point of order honorable was on Mente, reference of members of parliament.
Please take a seat, honorable Mente.
No, it was on reference of members
take
of parliament, not on the context of
honorable
the message.
Honorable Mente, take your seat.
We want to know from the deputy president if how, what damage
Mente,
has the Bhutas caused in South Africa.
Honorable Mente,
don't
take
cover
your seat
for them.
Honorable deputy president.
Honorable Speaker, Mama Khawula, bengathi nje ukuthi bonke abantu abayenza ukuthi umnotho wethu ufadalale ngale ndlela bokhuluma ngayo, sithe makube nale commission ezawubhekisisa zonke le zinto ezimoshwa abantu, ukuthi le commission kube yiyo ezositshela iqiniso. Uma manje ubuza kimi ukuthi yini lokho abakumoshile, nami ngifana nawe, ezinye ngisifunda emaphepheni ukuthi kuyamosheka lapho nalapho. That is why sithi labo esi abaphethe le misebenzi abayenza ama investigations baqhubeke baye bawenze lawo ama investigations, nalabo abanolwazi baze phambili basitshele ukuthi kwenzekani, kumosheka kangakanani. Siti futi na le commission maibe kona. Ogotis labo abamoshid. Sikwazi ukuthola kahle. Ngiyami ngiyabonga, ngibonga kakhulu mamkhawu.